Mama polo biro bar, pini biro bar, nyaka mwandu ni migede go. Owadwa bimanyi Yesu, mama bimanyi Yesu, mwandu ni go biro rumote, nyaka gigi go biro rumote. Poloi biroba, mwanduni biroba, nyaka mwanduni migede go. Polo male biroba, pini biroba, nyaka mwanduni migede go. Miyo to ine miroma, nyalamo ine miroma, ngimana, osana ine miroma. Gigi migede go, gigo biro kalo kachipo, tunini donkendi. Mwandu ni mawundi go, gigo biro kalo kachipo, tunini donkendi. Wadwa bimanyi Yesu jaloyo, natewa bimanyi Yesu simba. Miyo ine miro maenge mana. Jaloyo in me to my gimana. Kawuno emunda paki. Jatello emunda tini awe. Mani Yesu ngimani mani kethore ringi mani Yesu Mama ringi mani Yesu ngimani kethore ringi mani Yesu ringi ae kongo kongo norundo dalawa ringi kum Yesu Bimonde lam Yesu ngimani Ringi podu kum Yesu simba, omiyo ine miroma, jatelo ine miroma, komanda ine miuma, omiyo ine mirita, wiyakano wilkodi, wiyakano wilkodi engimana yawe. Jatelo ine miuma, komanda ine mirita nyake oda ine miuma. Kata nyolo ringa, tu ine mipuja, kata dokenda. Katu siepowea, tu ine mirita, omiyo ine mipuja. Jatelo ye itikoda. Komanda ye itikoda Kalimu ye uritinge mana Omiyo ine mijola Jatelo ine miroma enge mana Komanda ine mirita jatelo ine mirita. Hallelujah. Yahweh. Oh, Yahweh, polo biroba, nyaka mwandu nimi gedego. Polo biroba, pinyi biroba, nyaka mwandu nima wundigo. Owadwa ringi man Yesu wengi mani. Baba ringi man Yesu wengi mani. Nyamenwa ringi man Yesu wengi mani. An to ine mi roma, jatelo ine mi roma, komanda ine mi roma ege mana. We akano wil kodi jatelo, jadolo ine mi umar.